Abahlali baseNew Brighton beze ngobuninzi babo ukuza kuzimasa inhlanganiso kawonke-wonke kunye nomasipala kwiholo enangozajebe malunga nokucandwa kwewadi. Abahlali bathi indibano ibinyanisekile kwaye ibanike ulwazi abaludingayo bengabahlali.
The meeting was fruitful for us as leadership and as activists in the area in terms of being informed and empowered as to what is going to transpire going forward, because of we had some challenges in our wards in terms of communities being confused as to this year they're going to vote in that area, next year or another term, the changes of boundaries, and it confused the community. Now you'll find one street, you've got three councillors that serve that street. Those communities in that street are having challenges because nobody wants to serve them because they are belonging to a particular ward. You know, so those are the challenges that we have. But I'm happy that they are saying they are coming back. We will discuss in issues because there are issues of policies that makes us a community not to go into a vote when it comes to voting. So these are the things that we want to discuss with them as to how best the policy can accommodate us as communities. Because some people, they travel 2 kilometers to a voting district, you know. Others, the ward is divided. You'll find the big chunk of the ward is this side. The other smaller district, VT, it's somewhere else. So you'll have those kind of challenges. So it is imperative for the government to listen to us as to what can we put forward as to as a solution to the problem.
Bona abahlali basemotherwell bathi le ndibano iza kubanceda ukuba bengabahlali bangazithatheli izigqibo ngokwabo kodwa balinde ukucandelwa iwadi.
Kwi-presentation esinikwayo apha i-demarcation board kuzisa inkonzo ebantwini yokokuqala bangazithatheli i-decision ngee-wards zabahlali because ekugqibeleni abantu abahlala kweza wards sithi. So sithi abantu funeke be-engage kunye nabo okokuba ngabana zintoni ii-challenges zethu esinazo eziwadini and i-population esinayo kwiiwadi zethu. So yonke laa information funeke bayifumane kuthi bangazigqibeli bona bengumasipala bakwenzeka ntoni eziwadini zethu. So into endiyifundileyo ngokuba babuye back baze bahlalini bazosabela kuthi okokuba zintoni iingxaki zethu. So nathi ke sizawubeka kubo uba zintoni iingxaki zethu, zintoni ekufuneka zenzekile kwiiwadi zethu.
IMotherwell inazo ezinye iindawo ezi-overstretched nge-population, iza kusincedisa khona ukuze sikwazi ukuba ne-proper i-proper public participation meetings because kule program ye-local government election ifuna wonke umntu athathe inxaxheba because i-registration kufuneka ibalulekile sizokwazi yokubarejistarisha bonke abakhoyo kule environment yaseMotherwell.
Injongo yezintlanganiso kukuxhobisa nokunika abahlali ulwazi malunga nenkqubo yokucandwa kweewadi nokulungiselela unyulo loorhulumente basekuhlaleni ngo-2026.
We want to ensure that people are made aware and then they are educated on the processes of the Municipal Demarcation Board. The Municipal Demarcation Board is a constitutional structure of government that has a mandate of dealing with the demarcation of wards. So they were here during the last elections. They are coming here to prepare the ground and redemarcate the wards for the local government elections. So this process is a key process and it's a process that has been well received.
Ezintlanganiso siza kuqhubeka de kube ngumhla wesithandathu kule nyanga. Kwiindaba zeMpuma Kapa, ndingalungile Boqwana eGqeberha.